Ngiyabingelela kakhulu ukumhlonishwa umeya wethu lapha eMzinyathi. Umhlonishwa imeya yasenqotho umshengo osanda kungena. Abaholi bonke abakhona o-deputy mayor no-speaker oza kwethu amakhansela ngenxa yesikhathi, abaholi be-national council nabaholi beyingi nabaholi bama ziko abakhona lapha ama-volunteer, uholi be-province okukhona lapha. Bo-comrade, ngiyazi ukuthi sekuntambama kakhulu nami ngoba angisekhuluma isikhathi eside ngoba sekufanele ngidedele uBig Zulu acobule lapha. Kodwa-ke bo-comrade sizothi kini, mhlaka 29 May ithuba leli lokuqala lokugcina lokulungisa umonakalo lapha KwaZulu Natal. Wonke umuntu owazi umuntu ohlezi ekhaya ungasebenzi ngenxa ungabika amathuba omsebenzi akaphuma ayovota avotele amathuba omsebenzi. Wonke umuntu okhathazekile ngobugebengu akaphuma ayovota avote kuphela ubugebengu. Wonke umuntu okhathazekile ngesimo sezibhedlela namakliniki neyikole akaphuma ayovota ukuze ivoti lakhe lezumehluko. Wonke umuntu okhathazekile ngey'ngane engasatholi enisifasi ngendlela okuyiyona emakolishi akaphuma ayovota ivoti lakhe lizowenza umehluko. Ngoba kukhona abadla iy'mali ofana ngabe lezi y'mali zibekelela kuba iy'ngane y'funde zibe nethu ziqhakazile. Wonke umuntu onengane ekhulayo esesikoleni noma esesekhaya noma kuthiwa ise-university noma ekolishi oyifisela ukuthi ithima isiqedile kube khona amathuba omsebenzi kube khona amathuba okuphila ngcono akahamba ayovota mhlaka 29 avotele ushintsho. Lilodwa iqembu iy'kole yila emalokishini colleges namhlanje ayengamakolishi okuthishela akhona ngikazulu laqala umntwana aphi langene. Manje sizothi kini, ayikho into esemqoka ukuba lolu khetho lolu uma niyovota, nivote ngonembeza, ningavoti ngey'kipa, ningathekwa ngama-food parcels, ningavoti ngey'dubulo, ningavoti ngamaculo, kodwa nivote ngonembeza ukuthi alikho elinye iqembu elilaziyo KwaZulu Natal elike lenza umehluko ey'mpilweni zabantu. Labeka isekelo kuyisona ngaphandle kweqembu lenkatha filophathi. Laba abaphethe uhulumeni njengamanje ningofakazi bayahluleka ubufakazi amathuba omsebenzi awekho. Amafema ayekhona ngisho lapho ogreatane evulomntwana aphilangene akasabaqasha abantu ngoba abakhona njengamanje bayahluleka ukusebenza ngomqotho, bayahluleka ukuphatha iy'mali zenu ngomqotho, bayahluleka ukuhlonipha iy'mali zenu, bayisuthisa bona ngey'mali zenu, bayayitshontsha kunenkohlakalo okuyiyona eyenza isimo sibe sibe neNingizimu Afrika. Wonke umuntu othi sekwanele manje, sekwanele njengamanje, ufanele ahambe ayovota avotele iqembu le-IFP. Ake ngibona izandla zantu babhalisele ukuvota la. Abathi sibhalisile siyavota nakanjani thina. Abathi bazovotela inkatha, ake ngibona izandla zabathi nakanjani inkatha. KwaZulu Natal mhlaka 29 laphayana eMaritzburg sisukela umlayezo ababe beqala bekopa ngoba inkatha isifikile. Izokhuqula inkohlakalo, izoqala uhlelo ukuthi abantu abasha kube ney'nhlelo ezizobanakekela, kube ney'nhlelo zabantu abasha ezizothi bathole amathuba omsebenzi. Obaba nomalume no-anti nomama bangasebenzi bathole amathuba omsebenzi. Sifisani isinikeze ithuba lokuphatha lesi sifundazwe ey'tolo. Sifuna ukubabona na uhulumeni wesifundazwe usukwazi ukusondela eduze kwamabhizinisi uyobheka ukuthi ngaba abantu baphethwe kahle yini. Bawethu, sengiqedile, bengilibingelela kuphela ngithi mhlaka 29 May asambe siyovota sivotele i-IFP. Iqembu le-IFP linyuse ukuba mina mncali wina ngibe undunankulu lwesifundazwe saKwaZulu Natal. Alikwenzanga-ke lokho ngoba libuke amadevu nje kodwa libuke umlando ukuthi inkandla ngayifica injani ngayishiya injani. La kubumlando ukuthi ekhinzetshwayo yini ezakalayo njengamanje. Ngoba iqembu lenkatha lithena lifuna umuntu ongaba igame changer. Lifuna umuntu ongakwazi ukulungisa umonakalo esifundazweni sakwaZulu Natal. Lase lithi uThamsanqa Ntuli lo khulumayo lifisa ukuthi abe undunankulu lesifundazwe sakwaZulu Natal. Ngiyathembisa ke ukuba manje votela inkatha ngizothola iqembu elizokwazi ukulalela. Ngizoqala ukubona undunankulu ehambela abantu njengoba ngilana namhlanje. Ngizoqala ukubona ongqongqoshe befika ngakini. Hayi befika ngoba sekuyovota kuphela. Kodwa befika bezolalela iy'nkinga zenu, befika bezophendula ey'nkingeni zenu. Ngoba ngiyakholelwa mina ukuthi ubuholi kufanele busondele ebantwini, kufanele buxhumane nabantu. Bakwethu, ngiyathokoza kakhulu nomafu. Bafowethu sekuntambama kakhulu. Sikhonisa kakhulu ngabe umuntu ufike nesikhathi. Kodwa ngiyazi bebuye libe khona elinye ithuba, kodwa ngifuna ukunibonga. Akaze ngibabone abantu abangaka bekuqaze njengoba kuthiwa kuze premier candidate. Abantu abangaka bekuqaze njengoba nakuthiwa uzokhuluma inkatha lapha. Hayi, ngibona ngathi abanye abakhohlwe manje. Ngoba sekuqacile inkathi iyathatha kwaZulu Natal. Loko ngiyakusebenzisa ukukhankasa nje inkathi ithathelwa kwaZulu Natal. Amandla! Amandla!
Kathathu umphemba wathathu. Kathathu umphemba wathathu. Kathasha abanye bathathu. Kathasha abanye bathathu. Thatha Ntuli thatha. Thatha umphemba thatha. Ubani mweli? Ubani mweli? Iyaphi indevu? Angilizwanga lawanga la. Bangithi wathatha umphemba wathatha. Wathatha umphemba wathatha. Wathatha.
Inhlanhla ithembisa abantu abathola umsebenzi ngqambamanga. Kodwa inhlanhla inomlando wokwenza. Inokufakazi okuphathekayo ngoba ngisho imali eyibonelelo yaqala umnini kaZulu, yaqala umntwana waphindangene. Manje sizothi kini, ayikho into esemqoka ukubalela ukhetho lwemali yovota. Nivote ngonembeza, ningavoti ngey'nkibha, ningathengwa ngama-food parcels, ningavoti ngey'nkubulo, ningavoti ngamaculo, kodwa nivote ngonembeza ukuthi alikho elinye iqembu elilaziyo kwaZulu Natal elike lenza umehluko ey'mpilweni zabantu, labeka isekelo okuyisona ngaphandle kweqembu lenkatha filobhali. Laba baphethe uhulumeni njengamanje ningofakazi bayahluleka ubufakazi abathi umsebenzi awekho. Amafemu ayekhona nje lapho ogreater level lo mntwana aphindangene awasabaqasha abantu. Ngoba abakhona njengamanje bayahluleka ukusebenza ngomqotho, bayahluleka ukuphatha iy'mali zenu ngomqotho, bayahluleka ukuhlonipha iy'mali zenu, bayisuthisa bona ngey'mali zenu, bayayintshontsha kunenkohlakalo okuyiyona eyenza isimo sibe sibe eNingizimu Afrika. Wonke umuntu othi sekwanele manje, sekwanele njengamanje, ufanele ahambe ayovota evotela iqembu le-AFP. Ake ngibona izandla zabantu babhalisele ukuvota la. Abathi sibhalisile siyavota nakanjani thina. Abathi bazovotela inkatha, ake ngibona izandla zabantu nakanjani inkatha. KwaZulu Natal mhla 29 laphaya eMaritzburg sivele umlayezo. Abantu beqala beqoqa ngoba inkatha isifikile. Izokhuthulula inkohlakalo, izoqala uhlelo ukuthi abantu abasha kube nezinhlelo ezobanakekela, kube nezinhlelo zabantu abasha ezothi bathole amathuba omsebenzi. Obaba nomalume no-anti nomama bangasebenzi bathole amathuba omsebenzi. Sifisa isinikeze ithuba lokuphatha lesi sifundazwe ngoba sifuna ukuyolwela abantu abasebenza emaplazini. Sifuna ukulwela abantu abasebenza ey'tolo. Sifuna ukubabona na uhulumeni wesifundazwe usukwazi ukusondela eduze kwamabhizinisi uyobheka ukuthi ngabe abantu baphethwe kahle yini. Bawethu.